nako ke ura ya bobedi di khang di tsamaya jaaka jang gompieno SABC television e kgotlhale ka gonne e tlile go tshwara tiro ya bona ya go bontsha mananeo a bona a 2014 le 2015 ba tlile go bontsha diprogramma tsa dikgwedi di le tharo e leng sedimonotlholo ferekgong le tlhakollo dumelang leina la ka ke Mandla Kaduka re raga ditlharagalo tsotlhe go SABC 1 Mzansi for sure batho botlhe ba buditse ka yona jaanong ka Februkgong one ka ura ya borobedi mmamoratwa wa disompi Generations the Legacy ya simolola mo kanelong ya bongwe o tlile go bona batsameiki ba baswa setentshwa dilo tsotlhe di dintshwa kanelo ya bongwe ke legae la kgwele ya dinao e tlile go bona metshameko yotlhe ya AFCON 2015 go tloga go ferekgongwe go fitlhela ka tlhakole 2015 o tlile go bona le diterama mo kanelong ya boleleleng shit diterama tsa Mzansi go dikgang tse dingwe kanelo ya bobedi ke kanelo ya tse lelapa kanelo le oh gosh le go ruta kanala e tlile go gonna e tlo go nna le di sepe ya Thandiso Mazwai Benjamin Dube Nqubeke Mbatha e ba le rona dikgwedi tsotlhe kanelo ya boraro ya lifestyle kanala ya boraro ke yona ya lifestyle e tshepisa ponolopelo e monate e tsamaisang maikutlo go go thabisa kanelo e tla kanala e tla ka di movie le di reality show tse di monate go tshwana le Miss World Live Nikita season 2 The Amazing Race season 20 and movies tse di tshwana le Dennis the Menace Funny People 12 Dogs of Christmas and the Christmas Claws le tsona tsa metlae